Just trying to cut the traffic. No problem, I don't have a onye ọla isa acha mmiri sachaa ma dịgha maka m ji ebe ọ ga nọkwa n'aka m n'ọba aka m mara gị na-ara akwa mma ma ma ọwụ ihe ego
ọ dị ọda white one
mba onye ọ
nke nke a dị iche
Yeah, it's a motion picture, all right.